kenako kenako ya go ja seke se jadileng go thata go bona fa matlo a tswetse ke pelwe fa o fetse 1 starts as 1 I self me me becomes mine and mine transforms